ugunya ngokwayesemncinci ndandinenjongo ngaye ngoba okokuqala ebengumntana obonakalisa kuba ungumntana onenkathalo ngakwabanye abantu nangona wayesemncinci. Koko so ndandaqonda uba lo mntana ufanele into yoba aze afunde, ndandinqwenela into yoba aze afunde njengoko mna ndingazange ndifumane ii-chances zoba mandifunde ngoba mna utata wam wasweleka ndisemncinci. Ndaqonda ke ngoku ukuba ugunya lo ndimnqwenelela into yoba afunde abheke phambili abe yinto ebomini.